Hey, cara, mina tsa ku nicha, please like, subscribe, hit the bell icon so that they let you to make it blue. Ma yi vona ku ri influence ya like a stylist look i ya ka yi ngeteleleka naswona ku ri since yi nghenile ka 100k followers naswona ku ri brand liya ya like a stylist type i ya ka yi kula. Like yi kota ku move away from the drama ta Papa Rulani last year. Ku ri ku endlisa to a complete different artist in Xa Makhombe naswona tisiva ni kota ku tiva ku ri Xa Makhombe mani, Xa Makhombe laa nga sungula hi ku Xa Makhombe loko a sungula rapper kunene ma these days va xigazi Xa Makhombe yena nga khoma le ka gaza emitlangwini and stuff naswona so i tikomba ku ri brand ya like stylist yo kha yi kula. Mabona NSN Fembo Gana is a Korambo Pinanga and is a wish team as well.